gushika kuno mwenye ari abantu bashobora kuba taramenya Adrienne agwaye iki mugwaye
yo je ngwaye ingwara nyinshi cyane mugabe inyandiruko ya byose yabaye diabete nibindi bikora rero bica bitonda umurongo abandi barasohotse kandi umushinga ntahe wanje yaramaze kwitaba Imana nibo babo bakunzi n'umukama nibo bangejeje ngaha naye handi barakiye pi yego rukuri
ariko rero ikintu kingo yubu ni ingwara y'amatwi kuko amatwi ntiyumva yaba yumva n'ubu mumubona kuri televiziyo ariko arakina cyane mu maradiyo mumumva kubera rero urinda gusemerera urumva nitwa umukinisha umugabo rero turamwitayeho
oya ubu narahagaritse kubera ya matwi kuko ntashobora kumva ibyo bayaga
hari abantu bibaze gushyira umwanya yuko hashobora kuba harabaye imigenderanire yo kubana cyangwa kuvyumva kumwe hagati yawe na Sakubu ibi bishobora kuba hari ukuri bwigeze kuba byarigeze no kuba muri histoire
byerekeye iki
we na Sakubu kuba mwarigeze kubana
abantu
ariko bavyibaza
oya yego bahora babivuga n'ukuri
Yes, 1 2 1 2 1 2. Bakunze ba Isaac TV kuvyubahiro vyanyu. Merci beaucoup maze kugira subscribe. Utagira subscribe kuri cyerwa sana murabizi. Uno munsi Isaac TV tuhisemo kwifatikanya cyangwa gufatikanya n'abagenzi biwacu umunyamakuru menshi makuru wacu Ami Pro the MC n'umumenyesha makuru n'umu MC ekani wiki ari kumwe n'aba jeune benshi ari kumwe n'aba na première dauphine wa Miss Burundi hariko kandi ari kumwe n'abandi benshi bagiye tugiye hamwe twese twagiye hamwe kugira tuje kuramutsa umuvyeyi cyangwa umumama akoze amateka akomeye cyane mu Burundi yitwa Adrienne muramuzi waninde n'umama kiye ninde ibyo bavuga ati hewe yo muka voilà ucyumvumenya rero Adrienne aragwaye cyane ararembye ari mu ntara ya Gitega baramugarutse ko cyane ibinyamakuru byarahagurutse cyane kugira bimugirire ubufasha of course na Isaac TV rero tuhisemo kugenda duherekeze abagiye bamushiriye akantu gato kugira abaribeshaho baza kumufasha imfungurwa baza kumuha amafaranga yo kwivuza baraza kumuvuza reka n'ibindi byinshi baza kubimenya muri uru rugendo tugira dutanguze rero ni Ami Pro muramubona hariya ariko aritegura n'abagenzi biwiwe turaza kumenya byinshi rero mu kanya icyo saba guma ngaho nyine tujye Gitega tujyane Gitega ubu nta n'umwe nza kubaza ikintu na kimwe ariko ndibaza byinshi turaza kubimenyera hiyo mbele kwa mbele iyi ni Isaac TV imisozi turayimenagura vyose kugira vyose bigende neza cyane Volcano yabigizemo uruhara kugira runo rugendo rugende neza cyane let's go
abaniwe babaye abambere mu kuvuza ingoma muri uno mwaka kandi agasinubaga ku biganiro mu ntara ya Gitega. Igitenge uracamba kigacafura urakenera agasabuni twarakuzaniye agasabuni mugenzanje nawe nyine n'umurinda amfashe aguhereze ariko turavuga tuti none mu rugo niyo batekesha amakoto gusa abandi ntibaze kumera gufungura murakenyeye n'amamesa twakuzaniye akabido k'amamesa dusabe Chico na Dramati muri Pantubo mu mwana wa Piso asoye kuku ebeza sinde gusa ndacabandanya murambabarira gato ndacabandanya ibyo ntibizogufasha muri ino minsi kugira ngo ubandanye ufungura neza kuko harya iyo n'umuntu nawe uba arwaye amezi 16 yose nitwe tugiye kumara kandi amafaranga yose si ukuvuga ngo ni ibintu ngo tugiye kurondera asanzwe ahari ari no ngaha hama saa mezi 16 gusa tugiye kuriha usanga ufise kode ya banki
oya
utayifise turashobora kuyikuvugurira uno munsi nyine ushaka cyane uzokubwira umunsi wose ushaka kuri iyo konti yawe ya banki tugiye kuyashyira ko amafaranga y'amarundi twaje tugendanye umuliyoni umuliyoni w'amarundi ayo n'amafaranga ahari uzoza urakoresha icyo uzoba ukeneye cyose turaza kuvugururira konti ya banki uzoza uratora ko ayo mafaranga ariko ku rundi ruhande hari n'akabahasha turaba tugusigira uzoza urakoresha muri ino minsi tugira amahoro Yesu abaheza
TV reka tuyage na mama gato mama ndabara mukije
mahoro neza
ni sawa
nukuri ndashima
muvyeyi kwanza pole n'ingwara mumaje mu makera abantu 10 bashobora kuba bataramenya gushika no mwanya ugwaye
sa
gushika kuri no mwanya rero abantu bashobora kuba bataramenya Adrienne agwaye iki mugwaye
yo jengwa ingwara nyinshi cyane mugabe inyandiko ya byose yabaye diabete nibindi bikora rero bica bitonda umurongo yego
nukore sana
namatwe nukumva sinjumva yego
none Adrien uno musi ugaruka rwaje gukuraba benshi baje kuraba
murakaryoherwa nanje naryohewe akamwemwe fise karenga ko nukuri kontera iteka abane banje yego
ha mama aho nyine Adrien arano bakeneye rero kumenya Adrienne mu buzima busanzwe ubana nande ninda gukurikirana mu vy'amagara urafise abana bangahe
jewe abana afise abana batanu yego ndafise abahungu batatu n'abigeme babiri ubundi yaritavye imana mu buzima bwanje ahasigaranye n'agahererezi abandi barasohotse kandi umushinga ntahe wanje yaramaze kwitaba imana ahasigaranye nako gahererezi niko kambungabunga muri aya magara make mfise hanyuma ibintu vy'ingwara ukuntu vyifashe abakunzi banyaguhezagirwa kwa mwebwe bahora baza barakarukira ko n'ukuri bafashanije n'imana rero nibo abo bakunzi n'umukama nibo bangejeje ngaha nayahandi baragiye pi yego n'ukuri
n'amagara make ufise uracyakina ninde cyangwa warazihagaritse
oya ubu narahagaritse kubera aya matwi kuko ntashobora kumva ibyo bayaga
ndibyo uragwaye kandi urashyotse reka twuruhure ariko mumajya mu make hari abantu bibaza gushaka n'umwanya yuko hashobora kuba harabaye imigenderanire yo kubana cyangwa kuvyumva kumwe hagati yawe na sakubu ibi bishobora kuba hari ukuri bwigeze kuba byarigeze no kuba muri histoire
byerekeye iki
uwe nagesa kuba kuba mwarigeze kubana
ariko
bavyibaza
oya yego bahora bahora babivuga n'ukuri ntajya abo mushinga ntahe wanje nka umufasoni wiwe mu gikino
sawa mu gusozera Adrienne dukoreka akantu kiwawe yo mukama
Ariko nasanze arabantu benshi ndiyumvira none abo bantu wo mutima nguyo bawukuye kwama rero abantu bashize hamwe bagafatana munda baragira ico batoye ico biyumviriye bati yamara dukora iki twagikengurutse cyane twagishimye murabona n'abantu bari ngaha ko batangaye baryohewe abantu batari bakisinze menga ni inama iriho ariko nuko baryohewe batabaryohewe ntibari kuza nkaba
na cyane cyane kireko cyangwa isakubu amazina yawe warigeze kumbwira amazina yawe sindayibuka neza ajya amazina yawe witwa
Jane itwa Deo Hakizimana amazina y'abavyeyi
Deo Hakizimana uno musi Adrienne aragwaye ariko yatubwiye ko agwaye ingwara nyinshi zitandukanye gushika kuri uno mwanya hari cyo kugwa kwirira amagara y'uwamererwe neza
twebwe twamatumutabariza kugira amagara yiwe amere neza murabona ko muri ko mushikako nico gituma twama mu binyamakuru dutera kamu ariko rero ikintu kingo yubu ni ingwara y'amatwi kuko amatwi ntiyumva yaba yumva n'ubu mumubona kuri televiziyo ariko arakina cyangwa mu maradiyo mumumva kubera rero urinda gusemerera urumva nitwa umukinisha mugabo rero turamwitayeho agashahara kiwe nitwagahagarise naha dakina cyane araguma karonga
sawa none ivyo gukina urabona ko yabihagaritse agashahara ati nikahagaze ibintu byose bibananya neza cyane umuntu rero agatura kuri umwanya akeneye kuza kumuraba abagaruke ko mwese muri rusange bashigikire yo bitisha mu buhe buryo urabona gushaka kuri umwanya rero abantu bavuga ati none cyangwa umwe ndamukeneye sakubu cyangwa ndamukeneye Adrienne mperahe urashaka gutanga umuco ku gato kuri iki
abenshi kugira ibi byiza byose mwagize ni ukubera jewe ndamwitaho benshi baranterefona urabona ko tubana hafi nkaca ngenda kumubwira
birakunda yuko mushyiraho nimero ya telefone
yego birakunda ko hari inomero z'umuhungu wiwe mperutse gutanga kugira batambonye bace bamutelefona bamushikeko nawe nyene iyo batelefonye yacaza kumbwira nk'umuvyeyi ati yamara bariko aragira iki babatelefone ubabaze muyage hamatone umuco mwiza ati kumbure baba bariko aravuga ko baduhenda hamatukaza tuvugana nkababwira
ba nimero ya telefone
nomero yiwanje ni 7 9 9 6 3 4 7 9
urakoze mu gusozera
iyo ni iri kuri WhatsApp
mu gusozera rero kugira kubure tubareke mu ruhuke muranarushe mwakiriye abashitsi muramaze gufata umwanya murungike message cyangwa murungike ubutumwa kwa nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira agarukire no mu vyeyi
Uya sangwa bizi ukora bona avuka ngaha
numvukira ngaha
nundi asangwa bizi ingwara ridufise ngaha muri ninde abakinyi tugwaje suyu gusariho nundi muhungu yaragwaye natabarije we baramuvuje arakira naho nahone natabaje munuze
se barundi niwe yamuvuje nyine
oya yarabigize mu ruhara nawe ne ararungika amafaranga yo kugira nawe nkamugarukireko biratunezera rero abantu nkabo bagiye barafashe
murakoze cyane mutareka ndabareke mubandanye ibindi bikorwa ko mu rundi musi zorondera ibihe byiza tuze kuyaga namwe muri mu munezero urutano uyo muri mwo
murakoze cyane natwe turabakengurukiye.